onye ọbụla omenala Igbo na-agụ agụụ na-atọ ụtọ ya ga-ekene egwu a. Ọ bụrụ ga-ekunye ọtọ gba anya isolo gba, ọ bụrụ ga-anọ na na-efe n'isi ọmagbuo ya.
From Monday to Sunday, I ain't leave a cobazar. Spend the money by the bar.